Ma pacho ka ahinya ahinya kotudore koda duoko piny nengo mar wuoth kata fare kaachiel kod weche mamoko. Juma.
Erokamano, awinji makare kwawuok e kaunti ma Migori. Okinyi ma kawuono wantie chuny boma Migori, kama bende kwang'iyo alwora. Oganda dhi nyime kod chendo gi mopogore opogore, ka bende joala dhi nyime kod chendo magi mag ohala. Kara mantie pod ywak nitiere, de ngima pod tek. Oganda ma sector mpo, obed boda boda, obed joala mage, ywak ni ngima pod tek. Kata kamano, waseneno ka e kinde ma dweche ariyo mokalo chakri mokalo nyaka sani, waneno ka gima chal gima piny owacho osebedo kaka okenge opogore opogore tainya mar duoko nengo mar petrol kata modhi piny, kaachiel kod kata mana nengo mag sitima piny. Kabende penjo maduong' en ni bende ma koro nyiso ni oganda koro bedo kod nweng'o margi dhi medre, kata koro bedo kod gonyruok e yorego mag nweng'o, nikech kinde mokalo yande giywak ni nengo mag petrol osebedo ka koro keto ngima bedo matek. Ok wang'eyo ni to oganda wacho nade. Okinyi ma kawuono wantie kod oganda mar ng'eyo ni to ma bende nyiso ni kaka piny Kenya duoko nengo mag modhi kaachiel kod kata stima, bende koro nyiso ni ochumi margi kata nweng'o margi koro dhi medre, bende gibedo kod yot e tijegi mopogore opogore, to ahinya kaka mago mag ohala. Adwa ni miya thuolo mondo achak kod achiel kuomgi mar ng'eyo ni to weche chal nade. Adwa ni chung' kaka ing'iyo kacha. E kinde mar dweche ariyo kwachako dwe mokalo kata nyaka, waneno ka nengo mar mafuta osedok piny. Waneno ka kata mana nengo mar sitima osedok piny. In kaka jo ohala, be ma nyiso ni chal kagima wayudo fuong'ruok, wayudo yueyo matin e weche mag nweng'o, ma bende kinde mokalo gigo kuywak ni ok osebedo mayot nikech pek mar ngima.
Erokamano. Anto nyaka wa, an iluonga ni Ray Mandela, an ja biashara. Kendo nyaka wach ni weche ok ber kodwa, nikech ka gimoro dok mana ka puoyo, to lakini komedre to mwedre ka liech. Koro ok onge comparative ma wanya wacho, weche pod ok ber kodwa. Mafuta nomedre gi siling 20, to odwoke mana matin. Koro ok wanya wacho ni wantie kuma wantie, to matin matimore no wagone sirikal erokamano, to gitiyo e pace mapiny. Wadwa ni gimed gigi mondo maisha dog piny ma mwananchi wa kawaida nyalo afford, nikech ka wang'iyo other sectors to pod nitie malo. Kata ka fuel nodok piny gi bei matin kamano, gik moko pok odok piny. Koro gitem mondo mwananchi wa kawaida uwinje mabet mapiny matin.
Ang'eyo ni kaka ja ohala itiyo kod chenro mag wuoth samoro timo ohala mari, nyoduok nengo mafuta piny, bende nengo mar wuoth odok piny, to be ma osekelo ni fuong'ruok e yore gi mag ohala, nweng'o ni omedore?
Nyaka wach ni bei mar wuoth pok odok piny, nikech impact mar gimoduoki ok nya miyo jogi duok bei mar wuoth piny. Ka ing'iyo gi bei ma inyiewo go gik moko be pod nitie malo, onge gimoro amora mosedok. To e yora mar biashara pod ena kaka nene cha, nikech stima to ok ane kodok mang'eny, but constant natiyo kode same constant to pok odok. Koro pod wakwayo ni sirikal pod nitie gi a long way to go. Koro wakwagi ni gitem matek gidwoknwa gini piny kendo mapiny.
Erokamano kuom paro makamano, wakaw ng'ama chielo. Adwa ni kichako na gi nyingi, waseno kidwoko nengo mafuta piny, nengo sitima piny, mae bende nyiso ni kaka jo Kenya mosebedo ka ywago pek mar ngima, koro gonyruok nitiere kaka in owuon, tainye kaka in ja boda boda matiyo gi mafuta.
Gi nyinga en Solomon Songa. Anyalo wuoyo e wach mar nengo mar mafuta midwoko kendo iidho. Kang'iyo achako gi chien kocha, sama ne ker odonjo e tich, ne omed gini gi 20% ango donjone. Kendo ne waywak kabisa, mane wagoyo nyaka okepe e wachno kane ochidhe ndara. Ne ok obedo no maber kabisa. Kachaka ng'iyo sani, iyudo ka chien kacha ne dwe mano kalo chien no me odwoke chien gi siling moko ang'wen kanyo. Sani gichake dwoke gi siling 5. Wan kaka waja boda boda, waneno pek kabisa. To mak mana ne nyalo go ne sirikal erokamano kamiye nus mo matin mar dwoko mago matin. To wan waja mating'o abiria, iyudo ka abiria sami ting'e nyocha nengo ma kumitere gi siling 50. Okoni sani koro fuel odwok piny matek kabisa, koro wambe dwok nwawugo gi siling 20. To kata wawuo kodgi to ok giwinji, kendo gikawo wa joricho. Omiyo kan kakma kaka kwayo sirikal matiyo masani kotelne gi ker marwa, odwok nwa gini mamiyo kata memba abiria mwating'o bende bedo gi yot, nikech ka kumikete ni ikete mathin to miyo wakoko gabiria. Kech kaka an kama, an aja boda boda, tiyo kamane, karang' ayud gima cham, ayud gima chulo godo hon. to iro ka gini ok keta kamoro iro ka gini iduoke matin to fuel to ilande malo to kibiro piny ka to jogi karo ngeyo kaka gin gikete manyiso ni kata pipe bende gidiyonwa koro miyo ok morwa kata matin nikech king'iyo kaka fuel dhi ei tangi pipe odi ok morwa nikech wainyore gabiria
ka weyi wachni ja boda boda komedo siling ariyo umedo ga ne wuoth gi siling 20 kata siling 10 sani nyocho duoke juma dwe mokalo sani bo duoke kendo gi siling ang'ama monu duoko nengo piny to samo mede tumedo koduoki to kuduoki
gima mono waduoko nengo piny wakwayo ker marwa mondo mi kata kopo no land weche mag fuel gi chiedha ne kuonde ma jo ohala mag fuel gi time fuel nikech yoro ka kuonde mag time fuel gi pipe acha kuchin kata kwacho ni pipe yoro ka odiye odhiye kacha madiny koro yoro ka jogi to nego wani ang'o ni wo fuel oduoki koro ka mono wa mondo mi waduok gini wabe waduoke nengo e kiwango mowinjore nikech kidhi e pump kacha kigoni to kiyud fuel e yo momidware manyiso ni odi pipe koro wakwayo serikal matiyo mondo gichiedha ni kuonde mag ohalagi ging'i ni to jogi gitiyo nang'o be gikete e kiwango mane gilande
erokamano wakaw pach ng'a mogik ada ni chorige kichako negi nyingi ero oseduok bech petrol piny chako duok kata mar sitima ngima chal nade iwacho ni gigi ka ni malo to ngima bedo mapek bech chiemo ni malo be iseneno lokruok kata mane nengo mag chiemo nengo mag wuoth nyaka ne chak duoke piny be ngima gonyore
Erokamano ahinya George Juma kuom miya thuolo ni an gi nyinga iluonga ni Isaac Migenda awuok e gwenge mag Karungu dala mar Sori. George Juma en adieri ni ngima to pok odhi maber ahinya kata bed ni nengo fuel oseloke kana awuok e gwenge mag Sori nyaka sani biro yudo ka drepe nengo magigoyo from Sori nyaka Migori ka en nengo man malo kaluwore gi uchumi ma sani pod oidho kata bed ni fuel oseduoki waneno ni saka sani Migori ka en fuel lita achiel en siling 195 gi nyiri moko matin. George Juma ok en gima ber ahinya. Nyakata puk nengo kata nengo fuel osebedo ngima puko dhi kare kabisa ahinya mimwero wagombo maparo kendo wagombo wacho ni kaka president mar Kenya neno ni mondo gik moko dog chien ni owinjo gidwok gidwoka eyo makare ma moro kamoro edwok kata kawawacho we mano nengo mar sitima nyaka sani George Juma puk odhi maber ahinya yudo ka joma pod tiyo gi sitima samoro apawa ong'adnegi koro nengo puk odhi ngima puk odhi maber ahinya ngima ma sani George Juma
Iwacho di wuok sori kibiro ka. Kinde mokalo mane nengo ne ogonyore mar fuel, ne oidho pesa to sani manyaka ne duoke. Be nengo ni oduok piny nyaka ne duok nengo mar mafuta piny.
George Juma kane wuok sori kende mokalo kane pok oduok gini nengo ne en siling 450 kia sori matiende kia sori mibika michake dogi itiyo gi siling 900 kang'e katin nyaka sani nyaka ne duoke sani yudo ka gichak giduoke en mana siling 400 en gigolo mana 50 kende to ma pod en malo ne jogo ma samoro nweko gi nwewen ne piny koro pod gin gi ywak kabisa nego mane kiduoke to ka nyaka sori ubed kata siling 300 moro samoro mano ng'at ma nwengo ne tin nyalo yudo kaka okony ngima mare kaka kamano George Juma ngima to pod tek ahinya pok odok piny kaka jo wananchi dwaro
erokamano kuom paro maler kamano erokamano kinyalo winjo mago pach mokuom Ogande County ma Migori bende wacho ni gimor kod dok piny mar nengo mar mauta kaachiel kod kata mana mar stima kata mi wacho ni mae pok okelo gonyruok ahinya pok okelo yot ahinya ne gin nikech thoth ging'iyo kata mana sekta no mar wuoth thoth nyamburko pok oduoko piny nengo mar wuoth ka dwaro margi en ni ber kiduoke piny ma bende koro nyalo medo gi yot e yore gi mag wuoth kaachiel kod mag ohala ahinya e kaunti ma Migori kaachiel kod Kenya mangima
Kamano ahinya George Juma kowuok e kaunti ma Migori wawinjo kanyo paro mopogore opogore kowuok kuom jopiny e kaunti ma Migori nyalo mana medo luonwa weche mamoko ma wang'eyo ni wabiro bedo kwanene weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Jopiny oloso kanyo e kaunti ma Migori ka moko kuomgi wacho ni ponono pod gidwaro mar mondo mi oduok piny nengo mar fare.